Isiphumelo i-video promo ye-album kaKhuzani ezayo yango-2024 isihloko sithi Angidlali nezingane. Abantu abaningi ke bakhala ngokuthi wonke ama-videos kaKhuzani e-promo abakhiphe lapha ey'nkundleni zokuxhumana ko-YouTube, ko-Facebook, ko-TikTok awanayo i-sound. Lokhu ngabe kubangelwa yini? Abantu bayazibuza ke ngapha nangapha. Ngicela ukuthi sichazele kafushane ukuze uzo-understand into eyenzakalayo. Sicela nje ukuthi siqale sixolise kwezinhlamba eseyinethe uKhuzani abantu bekhala ngokuthi iyona nto akwazi ukuyenza ke lokukhohlisa abantu. Abanye basola ukuthi uGizani wonke lo ushuthe uKhuzani isound yangababekho, okuyinto ehlekisa kakhulu ke leyo kumuntu ongenalo ulwazi. Ukuze bafuthi sihambisane sonke siqonde into eyenzekalayo, ngicela ukuthi uhlale kuyona le video, usubscribe, uza kwa-subscribe bese uyayilayika. Le nto yenze uKhuzani ukuthi ividiyo ama-sound awavale kona wonke ama-video akhe enkundleni zokuxhumana yinhle kakhulu. Lokhu kwenziwe ngesizathu sokuthi kuqoqwa music kaKhuzani ukuthi ungasaphazeki, ungabi uchitha isaka. Le nto ine-copyright phakathi and uma ngabe ihamba ne-sound iba blocked angeke isazwakala sindawo. Wayena kuKhuzani kube kwe wayifaka le video ku YouTube yane sound ibizoba blocked ibungeke uzuyizwe. Ingakho laphana ku WhatsApp, ku TikTok kuyovele yonampela ilokhunjani isithombe kodwa i sound ingekho. Le nto yenziwa straight u Universal noma u DistroKid. Lo muntu owaplota ingoma uyena ukhetha ukuthi uyafuna ukuthi ihambe ne sound i video mangabe idedelwa laphana kwezinye zeinkundla zokuxhumana noma cha. I sound inhloso yalokho ukuthi i sound itholakale kuphela ezingomeni mangabe seyikhishwe ngokusemthethweni, okuyinto evikela umculo we artist ukuthi ungabi uchithisaka, ungatholakali isinoma ikanjani noma ikuphi noma ikubani, kodwa utholakale straight enkundleni zokuxhumana, okuyinto ezosiza i-artist lelo ukuthi i-artist stage lithole i-play laphana online lidlaliwe kakhulu. Njengoba uKhuzani ingoma yakhe iza ngo-2 emini, lokho kusho ukuthi njengoba senibonile iy'thombe nje nimagange ukuthi nizwe straight i-sound manje, okuyinto ezokwenza ukuthi uKhuzani ahlephule imiliyoni ngesikhathi nje esingangakanani i-album iphumile lapha online, ngoba senibonile ey'thombeni ukuthi cha kuyashisa impela, inzima kakhulu i-album iyashisa, siyashisa inzima kakhulu. Niyabona nje ukuthi u-track 9 vele lo ushuthi lokuyiwona enza ngayo i-video promo. Mbukeli, sicela ukuthi ke uhlale nje ulindile ukuthi ngabe indlamlenze ikulethelani ngo 2 o'clock namhlanje emini kwizi-15 zika November 2024. Ukukhumbuleke mbukeli ukuthi futhi uyaqhutshekwa kuyavotwa lapha kufakwa ingoma ezohlonisa unyaka noma ezongena ku top 10 ingoma ezohlonisa unyaka lapha uKhuzani. Njengoba ke kuvalwa namhlanje ngazi ukuthi uKhuzani sine nayo inhlanhla ukuthi singamphonsa, njengoba ke sikuvalwa noma kugcinwa namhlanje kwezi 15 lapha uKhuzani ukuthi kunominate ingoma ezovotelwa ukuthi iyongena lapha ku top 10. Siyathemba ukuthi mbukeli uzu-understandile ukuthi kungani ingoma kaKhuzani ingenayo i-sound kulezi eziphumile ze-video promo ku-Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, njalo njalo.